Badar waa madbacadda kaliya ee daabacda buugaagta waxbarashada ee manhajka dalka. Ardaygii waalidkii u iibiyey buugaagta waxbarashada ee madbacaddu daabacdo, waxbarashadii sutaan imtixaana loogama baqo.